Hello, Loti Uganda wa
McDonald's Studio.
Hey, Nyasaye. Awito joga. Awito joywak. Awito joywak. Nyasaye parna. Evelyn. Achiwo kuyu. Ichake parna. Kwenta chiwo kuyu. E parna. Archbishop. Mokumba. Lune jaoko. Yudugutu. Aket chunyi. Mokwe kumwito jaodi. Malicha enya. Nanesi Aweno Udhiambu Nyoja kae kewito Evelyn Anyango Udhiambu Anyasai Kanyo bende Wawito nyotaro Awora enya mama Hey Yokumba yuak Weto udumuagi Hey Nyasachwa Udubodi Nola Magoro no lalago E wudu godi E wudu godi E wudu godi Aonge wachu wudu ngonga Gimada temo tama Dwa kubiru ola mama Dwa kubiru ola Yena valele Rene marwa lele E una lele Rene marwa lele Yo que da lele, ene marwa lele Baba lele, ene marwa lele Mundi nga majingo ika, ene marwa lele Awa nga mabino ika, ene marwa lele Awa weya yuage yaga, panele uterwa lele Awa weya yuage yaga, panele uterwa lele Awa uma udibodi, panele uterwa lele Yawuku yu majahere, elu teru lele Yawuku yu chungi malu, ene marwa lele Abada ki chungi malu, ene marwa lele Kuyuda ki chungi malu, ene marwa lele Abanya kwanya duya ere, ene marwa lele Abanya kwanya duya ere, ene marwa lele Abada nanya longa, elu teru lele Baba dana nyalongo, manu leka ina lele Baba nga majingo hika, ene mara lele Ya wapapa makubui, manu luka wa lele Baba papa makubui, ene kawa lele Ya wongo nga baba na, manu luteru wa lele Ya wongo nga baba, manu luteru wa lele Ya wawo ya paru baba, manu luteru wa lele Ya wawun mwagere, manoloka walele Ya wamarenge kurere, manoloka walele Ya wutembuloere, manoloka walele Ya wati upindere, manoloka walele Ya wakarkuruere, manoloka walele Ululuwe ayuagilu, lutiro gandalele Ya wawe ayuagilu, lutiro gandalele Mundi nga mabiru ika, ene marwa lele Abanga tino lema, iruduka walele Abada ninyalanga, manuluterwa lele Abongo nga baba na, manuluterwa lele Baba wea pari wendi, maniluka walele Yawa wea pari wendi, maniluka walele Yawa wea pari wendi, maniluka walele Baba wea pari wendi, maniluka walele Baba zoda kwara ere, maniluka walele Baba zampoda ere, maniluka walele Baba utino baba ere, maniluteru walele Baba utino baba ere, maniluteru walele Ya wanyasaka kuru ere, maniluka walele Baba nga machingo yuala, maniluka walele Muni wodongo, tobiro nega yaba. Ya umuni wodongo, ene marale. pare jawa, mene luka walele. Tawa we noge jawa, mene luka walele. Baba zira ele dutu, mene maru walele. Tawa churundu ere, chumunile mialele. Tawa churundu, chumunile mialele. Tawa raja kuru ere, chumunile mialele. Tawa ke uudo guago, chumunile mialele. Tawa uito moya, mene walele. Tawa pulu moya ere, mene luke walele. Tawa pulu moya ere, mene luka walele. Mundinga mabido yuaga, mene maru walele. Tawanga mabido yuaga, mene maru walele. Tawa de vikoro yuagi, mene maru walele. Tawa kuyu jungi malu, mene maru walele. Tawa nyangani yuagi, mene maru walele. Kuyo kuyu jungi malu, mene maru walele. Tawa mene maru, mene maru walele. Tawa ululure, mene maru walele.
Hey! Iwi njori ruodwa, iwi njori nyasachi kwe. Ereko, ereko, erego. Awito jawa, mamanya Teresa. Minuchie, manone lo kao. Hey, awuro lo. Kataka ulemo, ulamle mo armangema. Uke uwago, chumalo. Ilemye, unukono racha. Achorondo, chumulemye. Nyapola seda, ovalo match. Chumulemye, madamino mundi. Warumo te, yoyo akurumo. Ngamabino ika, udongonga. Yoja kaeka wito, umabodi. Anyasaye, urumu wagenyo toka. Nyasachi kwe, achaka weto. Ukuyu meja, ukuyu manono kao. Ngamabino ika udongonga. Ngamachimu ika, ukuyu chumu malu. Ekawe orengo. Anyasachi kwe, eparna. Ache mokumba, udo butu. Nyasachi kwe, mundo bede kone. Kumwito jogene, anyasachi kwe. Awora enya, tone, towange tek. Okao dana sampona, ochako kao. Ongonga babana, ochako kao. Osodo kwarwa, okao. Wendi nyatena, ochako kao. Wenya sakwa, ochako kao. Utieno, haya warumo, yoko ngonga. Vijoko sodo mangema. Ayu waka henya. Iparu na joguduto.
yao ke umakogwa ku chumuli lemelela yao raja koroeru chumuli lemelela yao yoka weta vene maralela mundi nga machengo yuala vene maralela yao ayo kikweru vene maralela yao kika weta vene maralela Kawanya gerado, yumuli lemialele. Kawanya gerado, yumuli lemialele. Kawo chinguuko, yumuli lemialele. Kululu chinguuko, yumuli lemialele. Kawa lenjui maro, lene maro alele. Kawa wudi bitayo, yumuli lemialele. Kawa ululure, lene maro alele. Kumelela ya, ene maralela ya Muninga babino yuaga, ene maralela ya Ya wanga matino lema, ene maralela ya Kabanya konya duweiru, ene maralela ya Kabanya konya duweiru, kutotoka walele Babade ninyalonga, ene maralela ya Babade ninyalonga, ene maralela ya Baba we are yuagi nansi, kano tau kawalele Baba yo kumba yuagi, ene maralele 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 Muganga machingu yika, ene maralele Baba nga machingu yika, ene maralele Baba lele, ene maralele Undi alele, ene maralele Baba ululure, ene maralele Baba mayo, ene maralele Baba meda udi bodi, chumuli emi alele Yavo chunyo marwa, chumuli emi alele Kawa mina wino yo, chumuli emi alele Kawa mina kene yo, chumuli emi alele Kawa jage marwa, chumuli emi alele Kawa mina wende, chumuli emi alele Kawa tifi yo, chumuli emi alele Kawa nyangani marwa, chumuli emi alele Kawa elesa, chumuli emi alele Ya uching makuyucho, chumuli lemialele Ya malele, ene maralele Ya wajurundo, chumuli lemialele
Sachua, Awoho, Yokanesa, Karala, Waruote, Eparna, Yogo Mudo, Murito Kanesa Mangema, Yakwara Leru, Ah, Yasachua. Yasai, Parna, Udo Gelo, Kanyogwiri Masai. Chake parna utismulo Iparna janabi isaya Kanilu the dog Chake parna kuli Usipa Kani tiri Yasai mwadu guithi aenya Rudha Aketu chunya elweti Awa chone ya Wenu aricho wa Wenu ha Mwasete mamarachi Mumeo masera yudo wakama Late nande, I would have hung up. I wonder what would come undo. Yes, I kendo wonwa, ikaw chunyi joge, iket kamukwe, kendo kata kamano, chunyo kuyu, iket na kamukwe, chunya longa, dana iket na kamukwe. Yes, I ketna chuny pon moya kamokwe ichak ketna chuny papo hui kamokwe ketna chuny olonga babana kamokwe kachiel kod wendi nyathina iketna chuny Evelyn nyasachwa iketna kamokwe kendo chak iketna chuny Nancy Aweno Udiambo kamokwe ketna chuny Evelyn Anyango Udiambo kamokwe iketna chuny Otaro kamokwe ketna chuny Nyateresa kamokwe nyasachwa alemo kasayo maduong kabeza iparwa iparwa ahinya waonge wach alemo kakwayo nyasachwa kendo wuonwa wagoni erokamano in e ruodhe ngima itimno ng'ono Jehova abiro e mbeleni ka jal mokwamo ka jal molewo konye gi dhamawa mangima ikonye mwarosel mangima konye na anyuonda te Jehova mar polo kod piny ichake konye na jotendwa mag din kotelnegi jaruo keyo gwago iket chunye ikwe kata obed ni okala e tembe matek tikete ikwe nyasachi kwe iruodhe ng'ono nyasach Israel aketo chunye oracha kanitiere kapod owuotho e piny ka obed gi kwe Jehova I nyasaye ma jang'uono Jehova mar polo kod piny iyudho aparona Phineas iwinjoriga benda Jehova itimwa malo ogoni erokamano ruodhi kedo an omondi adhana dhana Jehova jal moremo nyimi Jehova parna wuod adika iye mondo ikony dalane mangima kod kanisane pare kanisa karalang iparna kanisa karalang parna jeni kito ruodhe ngima parna mamwa nyaumi nino mondi Jehova intiere kod teko ijang'uono nyasachi kwe para dalawa mangima inying ruoth Yesu Kristo nogruodhwa Amen.